Dabahi kaze murano makuru yacu yo kwigenekerezo rya 2026 ruhuhuma umwaka w'2021 amakuru yakozwe mu runani rw'imenyesha makuru Television Renaissance Radio Inzamba na Radio RPA ano makuru akabagizwe n'ingingo imwe rudenderwanege aho tuza kubabwira ku rubanza ruherutse gucirwa abantu 34 na Sentare ntahinyuzwa urubanza rwaciwe haraciye amezi ndwi rushigwa ahabona itariki zibiri ruhuhuma umwaka w'2021 ni gute bamwe nabandi babona ubwo rubanza rwaciriwe abantu batandukanye harimo abamenyesha makuru abagize amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abanyepolitike abasirikare ndetse n'abapolisi mbega abo baciriwe ubwo rubanza bo bavyakira gute bo babizeye kunguruza urubanza mu masentare mpuza makungu ivyo nivyo bibazo urunanirwa makuru ruza gushimikira ko naho mukanya Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa n'urunanirwa maradio rubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose nibwo gwaciriwe abantu 34 bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi muri Rusama umwaka w'2015 Sentare ntahinyuzwa yashize ahabona urwo rubanza kwigenekerezo rya kabiri kuno kwezi turimwo ariko yamenyesheje ko gwaciwe kuwa 23 ruheshi umwaka w'2020 muri abo 34 harimo abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha makuru bose bakaba bari basanzwe barondegwa n'umutahe muza makungu kuva mu mwaka w'2016 bikuru mu byaranze ubwo rubanza na mugenzi wacu Thierry Bigirindabye
iyo ngingo yasentaye n'inyuzo yo gucira urubanza wo gufunga ubuzima bwabo bwose abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 yasa nirije giturumbuka kuko atacerekeye ugo rubanza cyaje giherutse kuvugwa ariko bose uko 34 babanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi baba abahanya gataka kazi na muntu bari mu mashiramwe yigenga canke abamenyesha makuru bose bagiye kumenya ubwo baciwe na sentaye n'inyuzwa Kuri uwa kabiri ruhuma uno mwaka turimwo Sentare ntahinyuzwa yabagirije gusenyura inzego z'igihugu ubwicanyi hamwe no kuba barabomaguye ibintu bose kandi kuri 34 nta numwe yigeze aronswa ikopi y'urubanza canke ngo amenyeshwe ibyo yagirijwe muri iyo dosiye nka bose bari bamaranye imyaka 5 umutaye mpuza makungu kuko guhera ku igenekezo rya 40 umwaka w'2016 umushikiriza amazi mukuru wa Repubulika niho yasohora ubwa mbere imitayo yo guhagarika urutonde rurerure rw'abantu barimo abanyepolitike abaharanira gato y'akazi na muntu abamenyesha makuru namwe mu ntwazangabo mu gipolisi n'igisirikare bose bakaba bari bagirijwe ko bari mu bashatse kugomba gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri uwo mwaka nyine w'2016 bamwe mu bari muri ugo rutonde barakuwe ko imitaye mpuza makungu bari bahawe irafutwa n'umushikiriza amazi mukuru wa Repubulika w'ico gihe Valentin Bagorikunda atasiguro itanzwe aha twovuga nka Leonard Nyangoma ico gihe yararongoye runani Senare de Giteka gwari ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Pancras Chimpaye yavugira ugo runani Gervais Rusikiri na Pio ntavyo hanyuma nabone bari mu gwego nyobozi gugo runani ivyo ugo rubanza niyo mitahe vyaciye biba nkakamizwe n'ingoma kuko nabari barungikiwe iyo mitahe igipolisi mpuza makungu ya Interpol kitigeze kiyikorerako ivyo ugo rubanza vyasubiye kuvugwa igenekezo ya 15 Rusama umwaka w'2019 aho mushikiriza amazi mukuru wa Repubulika w'ico gihe Sylvestre Nyandwi yafata ingingo yo kunyaga amatungo yose ari ku butaka bw'u Burundi amatungo yose yabo akabashizwe mu minwe ya leta ico gihe ari ku rubanza rutari bwigere ruje imbere y'intahe gwagiye gushiga ubwa mbere mu ntahe y'icese muri Sentare ntahinyuzwa igenekezo rya kabiri ruhuma umwaka w'2020 ariko naho nyene rukaba rutigeze ruburanishwa mu idonido kuko abagirizwa batigeze barumenyeshwa ngo bashobore no kuronka n'ibirego barezwe n'umushikiriza amazi mukuru wa Repubulika ivyo ugo rubanza byaciye bibandaniriza mu ibanga
Hagataho abasirikare bateguye iryo hirikwa ry'ubutegetsi baremanga ico gikorwa igikorwa bo bavuga ko cari citeka naho hari abahavuye babahemukira bakiburizamwo Josiane Muzaneza
Umukuru w'igihugu nkuru nziza na leta yiwe barabogojwe mu mabanga yabo mu kurindira ko inzego nshasha zishigwaho Abanyamabanga ntahegayezwa bo mu bushikiranganji butandukanye nibo bagiye kubandanya batunganya ibintu mu bushikiranganji bajejwe. Aha hari kuwa 13 rusama ibihumbi 2015 General Godefroid Niyombare yarahejeje gutangaza ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bogojwe mu mabanga yiwe ico gihe yanagiriye kasigura bimwe bimwe mu bikuru bikuru vyatumye inzego za gisirikare n'igipolisi zifata iyo ngingo
twiweje mvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na president Petero Nkurunziza itoteza ubumwe n'umubano mwiza w'abenegihugu ishobora gucanishamwo abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi twiweje imiryango yabuze ababo muri kino kiringo twiweje kandi imigwi nkoraba yatanguye kwisukira mu gihugu izanywe n'intwaro ya perezida Petero Nkurunziza ikaba yaribonekeje mu bikorwa byayo bigayitse mu guhohotera ubuzima bwa bene Burundi byongeye kandi ikoreshwa ry'iyo migwi nkorabara bihungabanya umutekano hagati mu bihugu bibanye no mu karere.
Uwazi bwa kabiri mu bafashe iyo ngingo yo guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ni General Cyrille Ndayirukiye, nk'uko yavyanditse mu ikete ririmo imburano ziwe. Predwari mu Gifaransa yarungikiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nyene yaremanze adahiga imanga ko ico gikorwa yagikoze yaciyumviriye neza kandi ko yagikoze mu ntumbero yo gutezurira Abarundi bari bagowe y'igikutso nk'uko vyari mu mirimo yarahamagariwe gukora ka musirikare. Muri iyo kete, General Cyrille Ndayirukiye yanamenyesheje ko mu kwiyumvira kubogoza Nkurunziza yabitumwe n'umutima wo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'amahoro kandi ko atawe yashatse kurengera karimbi canke ngo agirire nabi iyo ntwazangabo mu gisirikare c'igihugu. Yanamenyesheje ko yababaje cane no kubona ico gikorwa cahavuye kiburizwamwo na bamwe mu bo yibaza ko bari kumwe muri ugo rugamba ariko mu vyukuri baragenzanya. General Cyrille Ndayirukiye yasozereye iryo kete ryiwe amenyesha Perezida Nkurunziza ko aticuza namba kuba yaragombye kumuhirika kuko mu vyo yamye haranira kandi nubakiriko ari yubahirizwa rya gateka kazi na murundi wese atitayeho kuraba babihomberamwo n'umukuru w'igihugu arimo.
Ndagukengurukire Josiane Muzaneza ku bwa Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ngo uko gucira imanza abo bantu 34 ngo nugushaka kwegezayo abo baciriye imanza kugira ntibazokwitabire ibiganiro. Kurikira Frederic bamvuga inyumvira.
Ico gihe rabona bagumye bavuga bati ndabo bantu zobagira gute zobagira gute bati reka dufate itaye tubashireko cyanyuma ucyo bagabanya kalimi ejo bundi rero ikintu cabaye no vuga nti ikintu gihamye uko leta gitega ari yavuze iti reka dutangure kuganira n'abanyaburaya bari basanzwe bafasha leta mu kunganira amahera leta ikoresha ku mwaka ku mwaka mugabo nawe bakavuga bati twebwe dusanzwe dukorera ku masezerano y'Ilome twasinyanye hagati yacu ayo nayo avuga ibintu bibiri bikuru bikuru ati gukurikiza ingembe ya demokarasi ati kindi ni kubahiriza agateka kazi na muntu ibyo rero muri murazi ko mu Burundi ibyo Abarundi batabyerekwa n'acyo bituma bavuga bati mbere yuko mujya kuganira natwe banza muganire n'Abarundi bene wanyu kuko ikibazo dufise si catwebwe na mwebwe ni kibazo kiri hagati yanyu nk'Abarundi ni mwicare muganire mureke kwicana muvugane ingene mutwarana muvugane ingene mugize ya demokarasi hanyuma ibyo ntibyaba twebwe nta kizobuza tutaza kubafasha ngo tubungane nuko tukadusanzwe tubikora urumva rero abacu bavuga bati bazi baraganira babandi bose bagirira ibibi bacu bavuga tureka tubacire ku imitahe hanyuma canke tuko tubakire n'imanza nihagira ko adasaba ko tuganira nabo tube ko tutashobora kuganira n'abantu twamaze gucira impanga amanza n'abantu baguriza ko bari mu minyororo uko niko bazovuga niko ndabisigura kubera ko bwa mbere hariho imitahe ibyo byari bizwe ariko ejo bundi hongerwe koko baciriwe imanza mugabe izo manza baraziciye barazinyegeza ntibazi bamenyesha batazi bamenyesheje baca bazimenyesha igihe bariko baraganira bari abaleta igihe abanyaburaya babasabye bati genda muganire n'Abarundi bene wanyu amba bacavuga bati abarundi bacu batisa ko tuganira ni barandi reka cyo tumenyesha ko twabaciriye imanza kuki bace bayivuga ubwo nibaza ko atari nisiguro atari yonda bahanye
uyo akaba yari Frederic bamvuga inyumvira yaho zari cegera cutwara umukuru w'igihugu c'u Burundi muri abo bantu 34 baciriwe urubanza inoso muhozi asa nuko ari we wenyine ashobora kuba yararengukishijwe akitaba ubutungane hari tariki 22 rusama umwaka wa 2015 kubwo umuyobozi wa Radio Television Renaissance ngo kuba yaravugishije abagirizwa ko bashatse guhirika ubutegetsi biri mu byo yategezwe gukora nk'umumenyesha ngo ntacaha yakoze inoso muhozi avuga ko abaciriwe urwo rubanza bose bahorwa ko bashize ahabona amabi yari kora ko rwanda ubutegetsi tumukurikira
binitaba rero bambajije ibazo bambajije bo bambajije ko nziranye na general Niyombare na general Ndayirukiye general Gaciye Ubwenge ndababwira ko bose tuzinanye barambwira ati muri ko kuvugana ryari ndababwira ko umunsi mwije muri ryo munsi buryo joro rya kudeta twavuganye bati mwavugana iki nabarondera ndabarondera kwa makuru igihugu cy'indege kirugaye nibyo hanaka cyangwa televiziyo iradi y'igihugu byafashwe cyangwa sivyo mu mwuga wa minsi yose kuko abantu baravuga ibintu biriya je abantu bambaje sinshobora gupica mvuze umenyesha makuru yiyubaha akora uyo mwuga ubajijwe ikintu ntupfa kuvuga ngo usubiremo ibihuha uvuga icyo watohoje ndabwiye ntarabahamagaye ndababaza ibyo arambaza kuka general Gacibwenge tuzina nyine yego turazina nyine twari muri scam naho yari imbere yanje cyane 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 cyo basa n'abanyagiriza nico kimwe nabandi naho batari baje abama radio bari bamaze guhunga kwari kuvuga ngo kurya kuntu mwavugishije bari bagize ku deta general Niyombare ni ukuvuga ko mwari ko murashigikira ku deta cyenshi nababwiye nabwiye nti muri henda cyane bakiri intambara mu Burundi aba bari kuri leta no munsi bakiri mu ishamba barahagarika ababisi mu ibarabara bagakuramo abatutsi bakabica bakaja mu mashuri bakica abatutsi bakaja mu makambi y'impunzi bakica abatutsi abo banyemesha makuru bari ko baragirizwa n'abatutsi nticababujije icyo gihe guhijamba abo bantu bari ko barakora ibyo kubera ikindi uwo mwuga wabo rero ikituba dukora ibyo bintu si kuvuga ngo tuko turashigikira iki oya ni ngombwa abantu bamenye ibiriko biraba kuko nibo bamenye uko bigenza ari cyo bashigikira bagishigikira ari cyo barwanya bakirwanya nuko nuko twavuganye icyo gihe igituma rero badukurikirana si icyo cyane cyane si icyo cyane cyane kuko nabo bakiza nyakwigendera nkuru nziza yari yavuze ati nta mumenyesha makuru azosubira gufungwa nta kinyamakuru kizosubira guhagarikwa ko bari bazi ko ibyo twakoze wari umwuga kandi by'akarorero igituma rero baduhiga ubu nuko aho batanguriye kwica aho batanguriye kunyuruza abantu aho batanguriye kunyaga igihugu ibyo bimenyesha makuru aho batanguriye gutoteza abantu byagumye bivuga ati muriko muratoteza abantu muriko murica abantu muriko ari aya maradiyo rero ari bari muri societe civile ari n'abanyapolitike muri abo ariko barirukwa ko icyo tuzira si kindi nuko twavuze ati reka kwica abantu reka gutoteza abantu reka gufungira abantu ibyiyumviro byabo reka kunyuruza abantu nta kindi turiko turazira baducira ibanza rero kubera batashoboye kudufata ngo batwice cyangwa badute mu mvuto nk'uko babigiriye ibihumbi n'ibihumbi by'abandi barundi
urubanza rwo gufungwa imyaka yose ruherutse gucirirwa bamwe mu bari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike abamenyesha makuru n'abanyepolitike ngo ruri mu rukurikirane rw'ibyagiye birakogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gukoresha ubutungane ico gisata c'ubutungane kikaba cahindutse igikoresho cyo gukandamiza abo bose leta idashaka bivugwa na Pacifique Nini nahanzwe arongoye ishyirahamwe Focode akaba no mubaciriwe urwo rubanza avuga ko urwo rubanza atanubwo baruteye kuko hari nabagandaguye murantunge muri iyo nzira nyene y'urwanko rwa CNDD-FDD tumukurikire
ibi rero vy'imanza zasubiye gushigwa ku bari hagati y'akazina mu ntamenyesha makuru novuga ko ari muri uwo murongo uyu munsi gusa vyageze ku rugero bitari bwigere bigera ko kuko kubona abantu bashika 12 bo mu hanyaga hagati y'akazina mu ntamenyesha makuru bacigwa urubanza rumwe bagacigwa urubanza gufungwa ubuzima bwose n'ubwa mbere ubwo butegetsi bugeze kuri urwo rugero ariko nivyo bije babanje gufuta amashirahamwe babanje guturira amaradiyo no kuvuga ko byose biri muri wa murongo iruhande rero yabo hamaca haja ko abanyapolitike nabo nyene bagirizwa ko bagora ubwo butegetsi by'ukuri nta rubanza rwabayeho ivyabayeho ni nkinamico aho bakina ibintu bisa n'urubanza ariko atarubanza ruriho bimwe bita imanza za politique. Izo manza rero ntabwo ziba zitumbereye kurondera ubutungane, za mari manza zitumbereye kunumya uwo babona ko agora ubutegetsi, no kumunumya no kumukumira iwacu hakongera ko nibi byukunyaga n'ukuri n'ibintu biteyisoni. Twebwe ntacyo bitubwiye kinini kuko uravye ivyo tuzira harabandi babigeze kuturusha. Nta butore turusha Jean Nepomucene Komeza Mahoro bagandaguye ari kibondo, nta butore twari turusha Marie Claudette Kwizera umunyamigega wari giteka yafashwe agafungwa mu iperereza agakorerwa amarorego tutoshora kuvuga hano akongera akabugwa irengero giyiwe, nta butore twebwe turusha Christa Benigne Irakoze yaserukira umugambwe Frodebu mu ntara ya Bujumbura Rirare yagirijwe ko yagiye mu myerekano nawo nyina arafatwa n'iperereza akorerwa ibintu by'ibiterasone bikomeye agira ko arabugwa irengero giyiwe. Abo bose nta butore tubarusha, izo manza duciriye ntacyo zivuze ibihe bihibindi ibi navyo nyene bizohera.
Uyo akaba yari Pacifique Nini nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode, akaba ari umwe mu baciriwe urubanza. Leta y'u Burundi irerekana ko ifata ingingo zimwe zimwe kubera inzigo abategetsi bafitiye bamwe mu Barundi. Marguerite Baranyitse arongoye ikigo Maison Shalom akaba n'umwe mu baherutse gucirirwa urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose, abivuga afatiye ku kungene ari muri dosiye imwe n'abo 34 kubona leta inyaga amatungo y'amashirahamwe ayitiranya n'abayarongoye. Avuga ko ari kindi cerekana ubugizi bwa nabi abategetsi bakorera abarundi. Tumukurikire.
Mu byukuri ikintu banyaze gikuru ndi mwabambira banyaze ibibondo byanje, ico rero sindonka ingene no gisiguru. Urabona iyo bangaje umubyeyi, iyo bafashe nari natanguye Maison Shalom nshaka ko ata mwana yoba imfuvyi ngo hanyuma aburi kimuramira. Rumba rero barankuye ko iteka rya mbere ikintu bantwaye gikuru n'ukuntwara ibibondo. Erega icyo mutazi kuva muri 2015 mu 2015 twebwe baradutwaye ibintu byose. Urumva nibari bwanace n'urubanza baraje baratwaye byose. Urumva rero sinzi ko bagiye kunyaga bari bamaze kubinyaga hajya bapfuye kuvuga muri mu 2019 igihe bagiye kugurisha ibintu icyamunara ko ari kwigirisha bari baramaze kubitwara byose. Mugabo icatangaje ntibanyaga kuko je ntabyo nari mfise kunyaga ibintu Maragarita barangije babinyaze abarundi kuko bijya bintu bya Maison Shalom.
Uno munsi mwebwe none ugo rubanza murufata gute mwebwe?
Sino nagwita n'urubanza je mbona mengo ningina mico kuko ubwa mbere hoho ku gucirira ntago bamenyeshije ntibatubwiye nico baduhoye. None uko turi 34 twagize ikosa rimwe nigaba hariho icyo twakoze kukurumva nashobora nibaza ko mu mategeko ntayo nize nushobora kuvuga ngo abantu 34 nituzinanye je nadyo n'abantu soma sindabazi kandi ibyo nibyo bavuga abanyagiritsa jisi numva noba nagize puci gute. Je nahagurutse umunsi wa mbere maguruka nahagurutse bishe Komeza Amahoro nibikogwa n'ubutumwa naronse natabarije umwana bishe narahagurutse kuri Trezor baramurashe naragaburiye abana bashonje ni n'ubutumwa Maison Shalom ifitiye nka œuvre humanitaire ni dutabara imbabare dutabara abari mu ibohero. Amabohero nari nsanzwe ndayakoramo kuva mezo shalom itangura nagenda kurababa kugemurira aho bafunze niko bitiranya izina rya Margaret barangitse na mezo shalom ubwa mbere hoho nibo bihenze ngira nibize amategeko arabisigura neza y'igihugu ari Margaret yagize ikosa none institution puisque la personnalité morale ya mezo shalom la personnalité fisiki ya Margaret barangitse ko babyitiranya ngira nuko batwara n'igihugu none ngubu umukuru w'igihugu agize ikosa nka Evariste ndashimye bucafata abarundi bose ko ari wadutwara ubu bucabana abarundi bose none jewe banye Margaret buhana Richard bamuhamakwiki buhana abo bana babahamakwiki ikosa ni personnel ni individuel
kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 2200 baragandaguwe mu Burundi abarenga 580 nabo baraburwa irengero ivyo bikaba vyabaye abategetsi b'u Burundi na makungu barorera inzego za leta nazo zikama ziriko zishikiriza amatohoza atigera agira ico ashitseko Janvier Ninazwe aratwibutsa bimwe bimwe mu bijanye nubwo bwicanyi n'inyuruzwa rya bene Burundi tumukurikire
Kuva kuwa 2025 ndamukiza umwaka w'2015 umugambwe CNDD FDD ugenye umuhisi Petero Nkurunziza ngo awuserukire ku kiringo kigira gatatu ku ntebe y'umukuru w'igihugu haciye haduka icuka kibi mu gihugu abanyagihugu isinzi barihereza amabarabara biyamiriza ico kiringo abari mu nzego z'umutekano nabo na cane cane mu gipolisi no mwiperereza baca biva inyuma mu kwica no gutoteza abanyagihugu ku munsi wa mbere w'imyiyerekano hari kuwimana igenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka w'2015 hagandaguwe abantu babiri umwe akaba yari umwana Jean Nepomuscène Komeza Mahoro akandi karorero ni gandagugwa bunyamanswa ry'umukozi wa radio na televiziyo vy'igihugu Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe hari ku igenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'2015 nyene aha umushikiriza manza wa Republika w'ico gihe ariwe Nyandwi Sylvestre akaba yaremeje abarundi n'amakungu ko abakoze iryo bara bamenyekanye
ayo nk'idosiye hari umumenyesha makuru wa radio televiziyo yitwa Nkezabahizi yagandaguriwe mu Ngagara iyo dosiye rero yari yarahuguruwe hanyuma iraburanishwa muri sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa ndetse urubanza rukaba rwaracitse abakeneye kumenya ingene rwacitse barashaka kugenda muri sentare ya Ntahangwa bakababwira ingene urwo rubanza rwacitse
Sentare mpuza makungu mpanavyaha ikaba yamenyesha ko mu kiringo c'imyaka 2 gusa hari hamaze kugandagugwa abantu barenga 1,200 ariko rero kuva mu mwaka w'2015 gushika muri uyu mwaka w'2021 ibiharuro dufise vyerekana ko abantu barenga 2,245 aribo bamaze kugandagugwa harimwo abapfasoni 255 nayo 555 bakaba barabuzwe irengero ababorejwe igufa nabo bakaba barenga 1,600 mu babuzwe irengero ntitworeka kuvuga umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana umupfasoni Françoise Hampson ari mu mugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi ati
Il y a l'impunité de la police, de la SNR, des Imbonerakure Corée, de ce qui se passe en ce moment. C'est quasi total. Il n'y a pas de procédure pénale contre des gens qui commettent des violations graves des droits de l'homme.
Mu Burundi hari ukudahana gukabije ku bapolisi abakozi biperereza n'imbonerakure na kamuna ibiriko biraba mu Burundi mwihonyangwa geruye ry'agateka ka kiremwa muntu eka nta butungane buhari namba
Karina Tartsakian umushakashatsi mwishirahamwe riharanira gateka ka zina muntu ku Burundi avuga yuko igituma yo mabi yakozwe mu Burundi anyegezwa ari uko mu gihugu cy'u Burundi hari ubutungane butigenga aho bukoreshwa n'abategetsi bo hejuru kandi ko bamwe muri abo bategetsi bagirwa n'amabi yagiye arakorwa arongera akavuga yuko ayo mabi kenshi akorwa n'abagize leta y'u Burundi harimo bamwe mu bagize igipolisi abagize iperereza abari mu gisirikare hamwe no gwaruka rw'imbonerakure kurikira Karina Tertsakian
À mon avis la réponse est claire Le gouvernement protège les auteurs de ces crimes.
Kubganje inyishu iraboneka leta y'u Burundi irakingira bakoze amabi ubutungane bukoreshwa n'abategetsi bo hejuru ntibushobora gukora uko butegerejwe gukora ntibukora mu bwigenge benshi mu batanze amategeko yo gukora ayo mabi n'abategetsi bo hejuru muri bo bagifise n'ivyo bajejwe muri leta y'u Burundi birumvikana cyane rero ko abo bantu bafise inyungu yuko hataba gukurikirana amabi bakoze kuko bashobora kuba ba mbere mu kubihanirwa n'amategeko urumva rero twisanga mu butungane buhengamye ku ruhande rumwe dufise abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke bagigwa kutavuga rumwe nabwo bafashwe bagafungwa bidakurikijwe n'amategeko baciriwe imanze za ngondagonde mu gihe abagize leta bakoze amabi binyegeza inyuma yo kudahana icaha kiri mu gihugu leta y'u Burundi biboneka ko idashaka kwemera ko hari amabi yakozwe yemera ko hariho ivyabaye bimwe na bimwe mu 2015 ariko atari vyose abanshi rero muri abo bakoze amabi nabagize leta nk'akarorero bamwe mu bagize igipolisi abari mu iperereza ry'igihugu abasirikare hamwe rero mu rundi ruhande ugwaruka rw'imbonera kure ruri mu mugambwe uri ku butegetsi
ou dans d'autres cas des imbonera kure donc des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir.
Mu gusozera no makuru yacu abaharanira gateka kazi na muntu bari mu baherutse gucirirwa urubanza rwo gufunga imyaka yose na sentare nta yinyuzwa bagiye kubandanya urugamba murantunge rwo kurwanira agateka kazi na muntu umushingwa manza Dieudonné bashirahishize ari mu baciriwe urugo rubanza avuga ko ari urubanza rwa politique rufise intumbero yo kunumya uyo wese ashaka kuvugira abari kubarahohoterwa n'ubutegetsi akavuga ko bagiye kwitura amasentare mpuzamakungu kuko ubutungane bw'u Burundi buri mu kwaha ku mugambi uri ku butegetsi tumukurikira
ikintu rero ca mbere tubwiye kuguma dukora no kubandanya akazi twari dusanzwe dukora kuko ugo rubanza nta gaciro rufise baragerageje heza imyaka 5 kugira ngo babuze ukwishira no kwizana kw'abantu badakunda byarabananiye rero ikintu ca mbere tubwiye gukora tugiye kuguma duhimiriza abarundi kugira ngo bagwanire agateka kabo basubire mu ntwaro ya demokrasi mu ntwaro yubahiriza bose hatawandya wangura aho umuntu atiyumvira cyo kumwe no gutegetsa adaca yicwa canke ngo buri irengero ico nico gikorwa tugiye kubandanya dukora twese kubijanye navyo n'iryo demantanya bise ubanza umuntu arusomye nuko banatwimye na copy umuntu aravye nibyo byanditse mu byo bise signification de jugement ibintu biteye isoni abo bantu bavuga ko baba barafatanyije icaha benshi ntibazinanye gushika none munsi turacabaza kavuga tuti ababo ni bande umuntu akibaza ati none umuntu yofatanye icaha n'umuntu atazi cyane iyo bayahora abona mu mateleviziyo gusa rero turifuza ko tworonka iyo kopi y'ugo rubanza haraheze nk'indwi zibiri twandikiye umugwi w'igihugu jejwe kubahiriza agateka kazi na muntu kugira ngo dufashe kuronka ibiri muri iyo dosiye yabaye nk'ikinyegezwa kuko iguma inyegeje mu biro ku mukuru wa sentare na hinzwe ikindi naco nko guca urubanza rw'ikinyegezwa umuntu agasaba ati nyereka ivyo unyagiriza ukanka kubimwereka aho biri mu ngingo ya 38 yibwirizwa nshingiro biri mu mategeko agenga imanza ngene imanza z'ibyaha zicibwa mu gihe ivyo bitabaye umuntu ntaronka umushingwa manza ntaronka dosiye yiwe amategeko avuga yuko be n'ubwo rubanza rucaruhana rero twe tuzosaba yuko ruhana guko kandi ivyo kugira ngo vyigwe ntibisaba yuko turinda gushika mu gihugu kuko n'ingingo ya 214 yavuga ko sentare yo nyene yabanza kuvyiga be n'ivyo bibazo atano umuntu iri warabivuga yo nyene ikavyiga ubwo rubanza ukaruca tuzoweza tuje muri mu butungane mpuzamakungu bwogo ntibukoreshwa n'umugambwe ntibukoreshwa n'abo bantu bariko bakorera ibyaha mpuzamakungu abarundi bazoheza badutunganirize
Nino kuri no nkuru duciye dusozera ano makuru yacu y'urunani goma radio ndabashimire ko na mwadukurikiye naho butaha.